não culpa minha mãe, né?
Apanhei na mão, bebi a mãe.
Aí vai o raio, eu grabo a minha.
Adi me bai mo na ye yina, adi me bai mo,
aya kada se,
wanya, adi ma ure ba,
adi ya banzeshi,
adi ma ye niya.
Yeah. Sabre menya abranted woman chenha abofre bi obete dum baako otoa na monso masoso na aye kama oga ye fro say something as afubim behinase aha hello to ye fudie no na ebo menyo baako
oyem fo waya madra jwe I don't be a doing it, I'm making a doing it. Natural man in the Badia, where you are.
Yeah.
Kasiya pafama abofra Samson behinasi ay kwadan ke twani nyina wo talent ay adifo no nketo mu adendo foso nketo asenka foso nketo very good pasen
ado enya mbo china
ay
ye ponso le anyuma ye nkwala no da
ay nkwala no da
ebe bomwa ku si se di dimano be shasi nkwala munka amen
amen Ma yeshe Kristo din yanu onyam se wo ye na do ye wo da.
Amen.
Baby ya obi aso original na aso, original na aso. Chro no eka se se wudidi amen a, shira Yehuwa unyankopon e wasa se pa. Wo di ama oninti. Ma yeshe ni din yanu onyam se wo ye na do ye wo da.
Amen.
Sabre fa ahobrasie etnase. City wo ka bi enkwala no wo talent. Ade we yi na akra nyina yentie na yenhye no so de wunimu yo de wunimu yo de nyame de adom wo a oyɛ bia no kai na hunu sɛ sɛ wuni hɔ a wo bibɛyɛ amen
amen
de wunimu yɛ no sɛ wuni hɔ a wo bibɛyɛ na ebimpa wo wo ho nti no block obi chance wo sɛ wo firi hɔ a ye bɛ hu obi a ɔyɛ more refined obi a ɔyɛ highly talented ah obi wo ho a ono ne gift no eye highly unadulterated ah ode ebesa wo ho enu ti de wo ye bia no hunu se obi wo wachi a wuni ho a obi beye Kristo wo shira ye da
amen
sabre ye gusuwa e wo onyankopon ayeyie ene na sedanum ajotofo o madawruma ye toaso afri moaso ye munkanya aha na aha nye sheshe na ese onyankopon animonyam
Okay,
Ben Farmer, Oh, God.
Na make how say Bible no can say of opani bia ye yidi firi nipa mu ana ya hye ne sofo e de amenipa ofutufo sempakani ani juma ye ni bia sori a ni juma dia obedie no obedi de amenipa yi so pani out ye dem wada horma bu oni ahobrasiem sade akra dodo no ekani se sempani wada horma se akonya ebebe mu a Eka yema wa mubaku bina abuwa wa mawa wa honke kane uyepeye. I hope I'm speaking your mind. I hope I'm speaking your mind.
Papa, papa.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sabrei empeni abo otimu abo ontiasi. Empeni se. Muntina wa waha. Empeni se. Mona wa nyakupo ade mu ahye won sasa onhwemo so wa mu ntete mu wa mu ntete mu eti empenisi ya mamu kwai sa ya mamu adwomo baako na enu akire no yetie o nyakupo wa so mu yi sabrei adu tufo enam sa ya dum baako nti enam sa ya dum baako nti abusi afo Baby, I'm free. Baby, I'm free. Ebusu ya free mu. Nini na botaye ni se? Yadi ani achira baby se kena dona ya kro. Heti wenuam. Wenuam.
Mema Israel.
Israel
kwati. Kena dona
ya kro.
Hey, 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 hey.
ana de wo hwehwe no so obi ama anya ama na boro so a waja hoko sa wote ase a eyawurade adum tia asedan kan urade din da
amen.
Acting apostle ajabita wo sa host nation urade nsa wa nyumre
amen.
Apostles a moka papa ho urade nsa mu
amen.
You were there for Radin Shamu.
Amen.
I went for Radin Shamu.
Amen.
My colleagues as a backup for Radin Shamu.
Amen.
As a for my anyone she muha Yankopomba Radin Shamu in
her. Amen.
And there a Radia Madum program way. We make it a program maybe a washer swa. Namen count.
Pa it is a
Namen Nasubi
Debi.
Name Dam Pa Bo
Pa. I won't come home.
Love it down, Pablo. And run a ya. We bomb in Paye. Men in that. Men in that cry. Your pom, Pablo. And I think a four penny, penny market, frimpon. A friend who will table no, and acting your Bishop Thomas Edubempa.